Ngathela vayaka zika mapantule. Beautiful lips kati ngaqabula. Baby mfuni kama bangantwana uyahlafula. Ah, and take for an example. If they wanna look beauty when we sample. Sweetie mapeveza wana lishambule. Ncela unikezele thuba ngidlele afule. Yes, baby walishambule. Wanyathela vayaka zika mapantule. Beautiful lips kati ngaqabula. Baby mfuni kama bangantwana uyahlafula. Ah, and take for an example. If they wanna look beauty when we sample. Sweetie mapeveza wana lishambule. Ngizele thuba ngidlele afule. Yes, ngijwayele ukubona undlule gaslam. Ngezinye isikhathi ubulisele pintsham. Bayakuxafa bonke la kwiskim sami. Nami zale ngizibuza yini wrong ami. Skima mina mabebeza ngeke uzube wrong. Sema mina ngikukhiphe sike Hong Kong. Khona manje imizwa yami ishaya iping pong. Yo, lo mntana ungishaya
ding dong. Oh, mina yasithandela la. Yo, esa abanomona bamega ngana. Abathakathi bazohamba kancane. Abanekwali bazokhathala. O mina no baby so lale ekhaya. Mina ngiyasithandela la.
Beautiful lips kati ngaqabula. Baby mfuni qamba mangantwana uyahlapula. Ah, and take for an example. If they wanna look beauty when we sample. Sweetie mapeveza wana lishambule. Ncela unikezele thuba ngidlele apule. Yes, baby walishambule. Wanyathela kwayaka zika mapantule. Beautiful lips kati ngaqabula. Baby mfuni qamba mangantwana uyahlapula. Ah, and take for an example. If they wanna look beauty when we sample. Sweetie mapeveza wana lishambule. Ncela unikezele thuba ngidlele apule. Yes, ngijwayele ukukubona undlule gaslam. Ngezinye isikhathi ubulisele pintsham. Bayakuxafa bonke la kwiskim sami. Nami ngizale ngizibuza yini wrong ami. Skima mina mabebeza ngeke uzube wrong. Sema mina ngikukhiphe sike Hong Kong. Khona manje imizwa yami ishaya iping pong. Yo, lo mntana ungishaya ding dong.
Mina ngiyasithandela la. Ngiyasithuzela lo. Yo, esa. Abanomona bame kancane. Abathakathi bazohamba kancane. Abanekwali bazokhathala. O mina no baby so lale ekhaya. Mina ngiyasithandela la.